Reka iteka n'umunezero ntangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe fitanywa nyibacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange bunyoni umugenza hano kwimbonesha kuri yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byishi amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu rubuga rw'intambara amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse amakuru tatwigereye kuri tere tuba twigiriye ku isoko y'amakuru maze tukavuga ngo reka tubabwirize gatanu kuri gatanu tubabwiriza ibiri kuvugwa hano mu makomune atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi tukababwiriza ibiri kuvugwa mu bihugu by'abaturanyi tukababwiriza cyane cyane ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ku rugaga rw'intambara ubwo ni intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FRDC tubabwiriza kandi n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane mu mvo za politike ndetse tukababwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda mu bari by'ubutegetsi tukababwiriza ibiri kuvugwa mu mvo n'imvano muri Kenya ndetse tukababwiriza n'ibiri kuvugwa muri Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan aho tubabwiriza nyine ibi kuvuga cyane cyane dore ko Tanzania nayo ifise ikintu bita impunzi nyinshi cyane z'igihugu cyacu cy'u Burundi tubabwiriza kandi nyine n'ibiri kuvugwa muri Afrika muri rusange ndetse tukababwiriza n'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi mu bihugu byo mu makungu ya kure na cyane cyane mu bihugu by'ibiyaga binini reka ndakengurukire uhajije gufyonda sabone wamanutse azi ko adamu k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko bamara gufyonda sabone kandi wakomeza udusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu mu ngingo nkuru amakuru yanje yagiye kwibandaho ndakubwiriza yuko inyuma y'igitero karahabutaka kigabwe mu gihugu cy'u Burundi mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura harabandanya impunzi nyinshi cyane ziriko zirahunga ariko abandi bahunguka nabo bakabandanya gutotezwa hari abarundi benshi bari barahungiye mu gihugu cha Uganda kuva mu mvuru zatangura i Burundi zo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umuhisi Petro Nkurunziza mu 2015 bakaba bari bitavye akamo k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho ahamiriza impunzi gutahuka ariko agira amahirwe ariko bagira amahirwe mabi bashikira mu minwe y'abakozi biperereza bagishikira mu minwe y'abakozi biperereza bahise babimurira mu gihugu cya Bujumbura bakigera i Bujumbura aho biri kuvugwa yuko bahise bagabwa ko ikindi gitero gikomeye cyane bwa gukoraho nyene biri kubera iniwacu i Bujumbura na karorero gusa ni mugihe nanone kandi nyene icyo gitero cyagabwe mu mujyi wa Bujumbura bakoresheje grenade nyinshi cyane ndetse zigakomereza benshi n'amabombe ateye ubwoba mu ijoro ryo kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu z'2024 haraye hatewe za grenade mu tubari twa karitsiye ya zone ya Kamenge komine na Hangwa mu gisagara cha Bujumbura ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko na chatu mudafata iminota yawe itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo imvure byishi amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mu kanya gato ya cyane kuri mikoro nje uba ariko urumviriza ndi bunyoni umugenzi uhawe ikaze kaze mu idonido y'amakuru ateguye nanje bunyoni umugenza no kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu Burundi News TV Burundi mu mugwa mukuru wa Bujumbura katewe grenade zikomeretsa beshi mu ijoro ryo kuno munsi w'Imana igenekerezo rya gatanu gatanu 2024 haraye hatewe za grenade mu tubari tubiri muri karitsiye k'ikizi ya zone Kamenge muri komine na Hangwa mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu babonye uko byagenze bemeza ko babonye abantu baje n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Rallos double cabine ifise ibiyo bitabona baca bava muri iyo modoka batera za grenade zikomereza abantu benshi bari bateramiye muri utwo tubare ababibonye uko byagenze baravuga ko atawaciye apfa muri ako kanya ariko hakomeretse benshi cyane bamwe baciye batwarwa kuvurirwa mu bitaro biri hafi yaho habereye ubwo bugizi bwa nabi. Abanyagihugu baba muri karitsiye Gikizi ya zone Kamenge batashimye kwa amazina yabo amenyekana, baremeza ko ibyo byabaye byakozwe n'imisoresore imbonera kure kuko ariyo yahawe ibigwanisho kandi ari nayo iri kuzura mu ijoro iminsi yose. Aba muri karitsiye Gikizi bemeza ko abateye izo grenade ahanini bagomba kwica bamwe mu banywanyi b'umugambwe Seneri bari bateramiye muri utwo tubari, bakiyoboka Rwasa Agato wahoze arongoye umuhari Feneri. Abarundi barasaba bashimitse leta y'u Burundi yo kugira ikigoro igakura ibigwanisho muri iyo misoresore imbonera kure kuko yama yakoze inkumbi buri gihe. Ni mu gihe kandi mu Burundi abahunguka babandanya gutotezwa. Hari umurundi yari yarahungiye mu gihugu cya Uganda kuva imvuru zitanguye i Burundi zo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru Petero Nkurunziza bibiri na cumi n'itanu, akaba yari yitavye akamo k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho ahamiriza impunzi gutahuka, ariko agira amahirwe mabi ashika mu minwe y'abakozi b'iperereza. Uwo nawe akaba yitwa Irakoze Bureze yari yarahungutse ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane zo gatanu bibiri na kane avuye mu gihugu cya Uganda n'imodoka ya Ajase bita Friendly iza kumushika mu Burundi. Mwomenya ko imbere y'uko ataha yari yabanje kuja muri ambasade y'u Burundi muri Uganda kumenyesha ko ashaka gusubira mu gihugu c'amavuko. Ico gihe yanabajijwe cyane n'abakozi ba ambasade y'u Burundi igituma yumviriye gutahuka, ndetse mu nyuma baramuha n'igipapuro kimuha uburenganzira bwo gutaha bwemejwe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi. Bureze Irakoze akigera ku mupaka wa Kibore yasanze abakozi b'iperereza bamanze kuhashika bafise n'ifoto yiwe mu gihe abagenzura abinjira n'abasohoka bari mu kazi bobo bajejwe ko kugenzura abinjira n'abasohoka. Niho abakozi b'iperereza baca binjira muri iyo modoka ya Ajase Friendly baramusohora baca bamutwara ahantu gushika iyi saha tubabwiriza iyi nkuru hataramenyekana. Umuryango wiwe ukaba utekewe n'ubwoba bwinshi n'amakenga ko uwabo ashobora kugandagurwa bunyamaswa nk'uko bimaze iminsi bikorwa mu gihe abantu bafashwe muri ubwo buryo. Bwanguko rero nyene ibiri kubera ino iwacu mu Burundi murumva ko ari akarorero gusa gusa. Nubwo bimeze gutyo ariko nyine hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi intambara ntabwo ziriko zirahagarara. Nababwiriza yuko nyine abarundi benshi barokotse igitero cyarashwe i Bujumbura n'amagrenade menshi cyane bose bari kubariyamiriza. Nyine Cyubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo agire icyo akora kuko igihugu kiri mu kaga gakomeye cyane. Bose bari kubarasaba General Evariste Ndayishimiye kugira ngo ahagarike imvuru, dore ko izo mvuru zose ziriko zirakorwa n'imbonera kure, ndetse ngo mwizo mbonera kure hakaba harimo n'abariko baragambana, bakaba bariko barabazanira abansi bakomeye cyane abansi hirya hino kugira ngo batere igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bibaye inyuma y'igitero karabutaka cyagabwe mu murwa mukuru wa Bujumbura hamwe muri karitsiye ya Kamenge, aho byari biri ko biravugwa yuko Kamenge mu minota mike yashobora gufatwa. Ibi byose biri ko biraba mu gihe nyine u Burundi buriho amazi, mu gihe u Burundi bugeramiwe cyane, ndetse bikaba biri kuvugwa yuko igihugu cy'u Burundi gisobora kujya mu mazi abira bitewe n'ibibazo biri ko birabera hano iwacu i Burundi. I Burundi ro nyine murabizi neza ko ari igihugu gitoya ariko kidafise n'ivyo kurya, ndetse n'amakampanyi menshi akaba amaze gufunga kubera kubura ibyo gushikiriza abaturage ndetse n'ibyo guhemba abakozi bivuye ku kiringo cy'amereza cy'umukuru w'igihugu 2015. umuhisi Petero nkuru nziza ibiro bikaba biteye inkeke ndetse kabiri kuvugwa na bamwe mu baturage bahano mu gihugu cy'u Burundi ho cyane cyane bari kuvuga yuko ngo nabo boyobewe cyane kandi bakaba basaba bamwe ubuhungiro abandi bakavuga ngo barahungira yeko igihugu cy'u Burundi kitari ko kiravuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe abandi bari kuvuga ko barajya Tanzania nubwo naho n'umunsi zaho zifashwe nabi abandi nabo bati barajya muri Kenya nyine murabizi ko ari inkambi ya Kakuma iyo nkambi naho impunzi z'abarundi ziriko ziricwa cyane ndetse buri munsi twumva amakuru adushike ndetse avuga ko baratabaza kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo imahama naho mu gihugu cy'u Rwanda naho hateye icyorezo cy'amaso ndetse iyo cyorezo kikaba cyaravuzwe ko cyajyanywe naho imahama n'abantu b'abarundi ndetse imyigaragambyo ikomeye cyane ikaba iriko irakorerwa muri iyo nkambi y'impunzi aho abarundi bose bari kwamaganwa ndetse n'abandi bavuga ko aribo bazanye icyo cyorezo cy'amaso nshuti banywanyi bacu reka mbidasubikiye ahangaha gusa ngo umeze mbasa mwese gufyonda sabo niba mutarafyonda ko naho kandi mufyonda ukazugera hasi amakuru yacu nakagaruka kuri mikoro njema muri ko murumviriza ndi bunyoni umugenzi ciao ciao.